mukunzi wanjye hora koresha umutima wanjye tuza nanjye mbone gutuza nta wundi nakurutisha niwe nkunda gusa iyo udatuje nanjye singoheka niwe nakunze niwo mutima wanjye ushaka iyo nakubonye ntabwo ntuza